I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me.
Resurrection Power New Generation Church 2013 14 days prayer and fasting. Na yɛ nua bi wɔ ha. On the fast no sha, odi mu akɔtene yɛ pa. Edi aminima yɛ ko hia, dia kan ɔde bɛsɔ so. Na ba twɛ fro ko hia den.
Ko hia brempɔn.
Ko hia brempɔn. Na ɛsɛ fast no odi mu akɔtene pa. Na ba twɛ fast hu ne sɛn.
Fast in the matter. Ne kure nyame nu meka sɛm yɛ dia na meboa. Hey, ɛza na ma daada, ana sɛ metwa nyame ntrɔ. Ana asɔfo ba twɛ kura na ma daada no. Ma ntima nyɛ ba kokura, maza. Emu ɔdene.
Ah! Wo anya bi.
Mantimanya bi masa me kase me yabia wo banku pa man na me
na yesu ye 40 days na den
14 days no e na me na kranya me mantimanya den na say because uko hu aduane aka say o hwe fa sin pa masa enye better sa banku pa banku si abone to ni jar of mercy that our mercy dia no enye kwa say na wudi no satal entino wase kropon man e kwane nya yesu ona mu say wase banku pa dia man say tie ni Timitimi so ho na eburo na ebu ne nkofa mbri mira ka ada mitimi hu. Banku pa ye bo banku tu amaza setie ni. Enti na meka chio se hwe fast ne dem ka se me biara me boa. Ma ntimi anya bi ba. Ba kokra me ntimi anya.
Ah, na se yeso ye 25 days. Na ba anse na wanya ba okre.
25 ne dem metima ka ta na no no obi ka kofo odia banku ne WhatsApp banku ne dem asa. Difference wo mbebre.
Na se meti wase ya, wo tell you 25 balls. Na we di 2 balls in there fast ne ma ho.
Mine, two boss in the cry best because two boss has a five boss on mine. And you better, sir. Because was a crop potos, few wasa, a crop was on Western region. Now, what's the route before baby bank?
Oh, Kwanwa, oh, Kwanwa,
Mekwanwa, and Yamaha for 14 days fast, 8 million, you must have.
Kwan, you be.
Massa, 6 to 8 grams.
Now that I'm here, say, I'm ready to come right, see who saw a bay interview. I don't got any you may be.
Now, need you made a crop from the member. Now, that's an answer, okay, catch me.
Kofi.
Yeah.
Kwa. Why, you be?